Ou da fua ou chame, frame, Dr. Nesse ou su da pa, minha chetre ni ou Faculty of Law, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, ou Kumasi. E a me desse, jumedia e freno, Ghana Public Education Series. Na me ama e kwain, na yesa e de adisunya e toso en son e breo. Na ene, di yesunya hua dieno, e frenze, Power of Attorney. Power of Attorney. That's the powers of Attorney Act. Echrese, Emra, Efa, Krata, Emakwain, na Utimi, Ero, Unemun Pabua, Emu, Bijina, Honumuede, Emao. And the Edin kind, a castle, Power of Attorney, any dear body. Power of Attorney, a Krata, but you ain't in him, say a crater. Yeah, what the wind, sir, I shall see. Now I dance near Honomo. A man who quine said, O beer, a bonny dean was a crater anymore. Only now a name, now only you may be beer, or sank a one and a weird day, would ye? In funny, sir, I was a quiet and crater be more juma. Okwaka japadie bi ho adwuma utu anamo bi ana se osenka wo saman obi kura nenso na wo ankasa no unya adaje enye saa se bia adwuma ene ma wo kwan ana se ohunamu ene dodo wo ana se ebia wo akwantu mu ana se wo utu kwan enti na anamo bi ose utu no se ye manson ene ose wotwe ana se utu ana moye nkrata bi utu japa de bi oso sinsa nkrata ana sa na mo bia ose utu no sebi se oni obi la obi jina wanem ene ukuna da ana se no ira da na emranye de emakwan na se enu firi ho no ma bibia emremu no u ya eye no obetimi am obi aye e de ama disse bia emre bia ka se saa de ne de ye makwan enwre na mu mpabo anya de ense obi eno e na emra be si kwan se wunti mi ma obi enye ho ma na enu mu firi ho no mu de a bibia emre mu obetimi ay bia no so obetimi am obi agyina ho no ma ye de ama na enu nti e na 1998 evan ze mvie be eduodu ni akyire ni Ghana ha ye mra bi friends the pause power of attorney act ya sa mra no ene chre ekwan a efa so a ubetimi aro onemu mpaboa e de ahye obi na sign the city e din kan wo a wo ro onemu mpaboa de ama obi no ye frɛ wo donor e na de wo ro onemu mpaboa de ama no ye frɛ ni doni there's a wo ɛna sɛbe asɛ ɔsumu obi ama no egyina wɔn nneɛma yɛ biribi ama wo na mmara no kyerɛ sɛ ɔwɔ sɛ woyɛ krataa na krataa no a wobɛn no yɛ ɔmu ahodoɔ mmienu yɛwɔ krataa a yɛfrɛ no sɛ general power of attorney ɛna yɛwɔ special power of attorney na meaning kan ka general power of attorney no ho asɛm general power of attorney no kyerɛ sɛ woaworɔ onamu mpaboa ɛde ama obi sɛ wama ne tumi sɛ onyina wanem na wɔnyɛ ne woma bebree ma wo yɛ a wo nhyɛ da ɛnto biribi pɔte bi den mfa nsɛ bi a wotu kwan na wɔ noma bebree a ɛbɛhia sɛ ɔwɔ sɛ woyɛ na waka sɛ yo mayɛ krataa ama obi yɛ a saa nipa korɔ no ɛna wobɛgyina ma nam ayɛ nneɔma ahodoɔ bebree a ɛhia sɛ ɔwɔ sɛ meyɛ ɛno no ɔmo wɔ biribi pɔte bi den ɛno wɔ hɔ ɛna ɛtɔ so biem yɛwɔ special power of attorney ɛno ne deɛ bi pɔtee na wohyɛ da worɔ one mpaboa ma obi sɛ obi nyina hɔ nom nyɛ dɛn ɛnyɛ ma wo mfa ne sɛ bi a woka agyapadeɛ bi ho asɛm na ɛno nko ara no wopɛ sɛ obi nyina hɔ nom ntu ho ana mo ma wo ɛno ne deɛ yɛ sɛ special power of attorney limited power of attorney anaasɛ biribi pɔtee na wopɛ sɛ obi nyina hɔ nom a ɛno firi hɔ nom a oni ho kwan sɛ obegyina wo nan mu ayɛ ade foforɔ biara na sɛ ɛyɛ general kyerɛ sɛ omo obitumi amane gyina ho mo bibia ana se eye special kye se omo obitumi amane gyina ho aye bibi pote amano ekwan baako na efa so eni nyina o se wo a o rone mpaboa no odbeto krata so odeto krata so wea de na adeto krata so odeto krata so se asamasi ana so obenten wa ro kwenye mpaboa amano se onye de onyina ho no mo se na makyekyere mu no na enam adanse die nti no emra ehye se ye mpese ochira no ube krata bi dia bese wo se wo na ama ne tumi se onyina ho mande emra se se wo ro na mpaboa e dia mo bia wo ye po fato ni na wo se onya danse ni ema ne de ne nsa ehye krata na se se ampa ohu se wo na wo ye krata wo ye se wo ro na mpaboa e dia hye obi enya se enbakwa na ro na mpaboa ma no na wo se udi adanse e dabi o se wo ye neutral person ana se enbafofro ene bi dia adanse ampa mi hu se asemase ana se obenten o ye krata a e kire se wa ro ne nem mpaboa e dia ma obi se onyina ho ma e ma no ndi e yampa we se wo ye sa se mefa ne se eye asase ho asem ana bibisa efre bi se stamp duty eno ani se ukọ lands commissioner umbe link to nkan land valuation board na se umbe ye assessment amount na watua skak 2 bi e wo ho titru se bi a sa power factor ni no se ehun beba emfaso e man so twimu na se bi obi de kwatu man so a ndi be hian se obo kwakwa se stamp duty no anya sa de a unya mfanko three months one with your money be a our honour musa. The hian is there. Odo Sasha say no be a dear dance example, so when I had the oi. Yen me an ma more brutal and as a more countryman. A beer na open so ye off at 20. And no, no. And I'm set and your gun and a woyen intino. Or said, offer a choir. O mine cry was on, or move fast to you move off at 20. Nti wo ya if we say notary public no eye obi a emrai na si o se o de ne krat ne bibi tim krat aso a ampa yitum a eyeye nti okoh na obema notary public ana se obi sa no aye se ne ebe ya ebe ga na ha ibetimi age atum se ampa ofa ekwan pa so a sa oman no kwan fa so ye Paul Fatton, your faso, a renam papua, a movie, a shay, a drama be one, Sakwana faso. In the background, a ha, he bet me a jatum, nigh the Nidia massacre at Tano, a manu, a juma. A beer, in some mackay, na untibias, and as of a semi chill, ubeti me a frame 057-460-4820, Missus Ubim. 057-460-4820. And yes, answer Uba Faculty of Law, Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Minu bedin komo, memo and krata bi bre, amwakan. Na koshi bia obianzo no, mabuwa amawa atiasye. Senye meka yeno, ye freme Dr. Ennis, Owusudapa. Eda wase. Se omnye sunya de kakra ewa Ghana Public Education Series ya etoso number 7. Ya dinkan aye bebre efa nsamansew ho. Se ubi wu ye onye nsamansew anase ekwaji letters of administration. Anase probate, vesting assent. Ena se wu to asase ya. Ejwemwe ose wunya. Uko YouTube wa ninyina ewa hono mo. Ubeti mi e playback. Na what ye. Ubeti minso a subscribe to Ghana Law TV. Sen ye beya nchirichiribia ni adisuyembi bisu yano. Yedetu wa msabeka. Midawase.